indo ona ese gi picture na eti na social media mana ona eche ndo ọtụtụ n'ime unu a na-ajụ unu gịnị ka soludomel, gịnị ka soludomel. Enwe school soludomel adopt ụmụaka niile nọ na ya, ma stockings ha gba n'ụkwụ, ma akpa ha ji eje akwụkwọ, ma kọmputa lab dị ebe a, ma ndị teachers enwe n'ọrụ a na-akwụ ha ụgwọ. Ọ bụrụ oche ndụ ka soludo bụ. Soludo na-eche ndụ. Ọmanse dị picture tinye gị na social media. Enwe ndị politicians ga-akwụ onye gị ji onye mama gị ji ọsịa akwụrụ ọtọ see picture. Obunye katọ n'indo mi ọsịa akwụrụ ọtọ see picture. Ọ na-aga na social media. Una na-akụrụfe aka. Ọ bụrụ na ọ nwụ onye see mama m picture, ngwa efi akịta, onye ama akwụọ m ugwe. So ajọ nke unu mata na soludo bụ gịnị? Oche ndụ. Ọtụtụ ndị ka onye gụrụla aka, mana businesses, ma ndị azụ n'akwụkwọ. Ma anyị ma na-ekwusie maka na ife a na-achọ kịta bụ ka a na-ekwu ife onye nwa mebụ, mana ọ chọrọ ya ka ọ dịrị ya na onye o mere na Chukwu gịnị ka enya na ya. So biko ndị a n'ọcha, ana m ekele unu otu unu si anabata ya, wee na-akọwalụ ndị na-eso anyị. Ọ na-afụgo na a na-adịzi gọlịbụ na-abịa sị kedu ego na-enye unu. Soludo bụ gịnị? Oche ndụ. Ọ na-enete nwa onye ogbenye, ọ na-enete ndị afụrụ ego ha ji gụọ akwụkwọ, ọ na-eme gịnị? Ọ na-enyekwa ndị na-eme bizinesis ego. And the man said the picture tinye gị na social media. Odolibo, daalụ, daalụ. Thank you very much.
Thank you very much, Glamour. Anyị na-ekene gị. Biko ada amama, onye kwucha okwu, ya ji ekele gọvanọ Tobi. Even though no governor ka ọ ọgụdụ sọta, ikwu ya n'aka. Ka ọ na-amata ya. Ọ malụgo m, don't bother yourself. O nwere onye nchọ ka mkpọlite kwuo. Maka na a sị na adị ebuo nwere atụrụ, ọsọ gana gana, ụlọ onye nke ịtọ. Isi mmiri a na-ena m isi ngiri agbụ. Bọsị m furu isi ngiri na ọganaịzeshọn a. Mmanụ ji egwu. Akwụkwọ ji nwoke arụ. Oge anyị mee kampeen, anyị wee jee n'oru mba North and South.